Flat Castella Musha. Umhlaba wonke sawuyadinaka timvo letingahle tibe inkinga etimpilweni tethu kanye nasenzaweni lesiphila kiyo. Mhlaba wonke jikelele, bathengi bayakunakisisa kuphepha nekuhlandeka kwekudla lesikudlako. Imithi yetilokatana, bomanyolo, kanye namaphilisi thite etilwane adlala inzima thite ekudleni lesikudlako onke malanga. Ngaleyo ndlela, kundlondlobala tekulima lokungasebenzisi imithi. Organic farming. Ngulapho khona abalimi balima bangasebenzisi imithi njengamaphilisi etilokatana kanye nato tonke tinhlanyelo letifakwe imithi. Laba balimi ke basebenzisa tindlela thite letahlukahlukene letingalimati inzawo lesiphila kiyo futhi lehlisa lizinga lokungcola kwemoya. Bathuthukise nemikhicito kanye nelizinga lekudla lesikuthenga kwesibathengi. Lokhu kufaka ekhathi kushintshashintsha kwetitshalo, kusebenzisa manyolo lwemvelo. Kusebenzisa ukubulala tilokatana ungakhinyabethi inzawo lesiphila kiyo loko kwendela ukuthi kudla labakhicitako kube bethe imithi lengasiyo imvelo. Tindlela takudzala tekulima ngito letativele tingasebenzisi imithi, kanti ke futhi tidlala inzima lenkulu kukhosata tekulima kwemvelo. Kusebenzisa imithi lengasiyo imvelo ke ekulimeni yimvo lecala emuva nje. Lapho khona, labazala betekulima bona abazange sebayisebenzise leyo mithi. Bona bebasole bathembele kusebenzisa indlela yemvelo yetekulima. Ake sibone ke ukuthi imbuco ye-Africa iqale kanjani. Tekulima kwemvelo kusakhula eNingizimu Afrika. Kodwa impumelelo yale ndlela kubalimi labaningi labasakhula iyakhomba ukuthi saba ngakhona kufida cishe linyendi lebantfu. Kudla kwemvelo ke akusiyo ifashini futhi akusiyo kwalaba njenge kuphela. Kukudla lokubheke ukuthi kube ngonke lokukhicitwa kusasa la eAfrica.